Nkulunkulu uyasathi isikhathi sakho sekuvusa Nkulunkulu ngifisa umati lamhla kulesinkwa lakupha sona ukuthi uNkulunkulu lovusa nako uNkulunkulu lovusa nako nalovuselela nako sithathele incwadi yamakho sahluko 14 livesi la ka 27 na 28 lithi Jesu wathi kubafundzi bakhe nonke nitangihlamuka ngobe kubhaliwe ukuthi ngiyawushaya ngibulale umelusi timvu tiyawuhlakateka. Jesu akazange abe carried by the excitement of the moment. Akazange evelgagasi lebumnanzi lekuba nebafunzi labe balathutane naye bamhlonipha bamkhonda weva ngathi kutawuhlala kunje bekade kuthi loku lokubhaliwe ngemuntfu kutawukwendeka. Ngange kuthi ngisho lobe kutawukwendwa bafunzi bakhe labe kabafunzisile wabanabo esikhathini letimatima bekade kuthi kutawufika isikhathi la batamhlamuka khona. Kwamsita kuphi Jesu loku lokungakusita nawe wamsita kuthi angabe nyanyi kepha achubeke aphile nabo ngekubati buthakathaka babo. Nawe ungabe nyanyi bantu mabakuzonda mabakuvukela mabamelana nawe ubo kwati kuthi imibhalo iqinisile ngalokungahle kwentiwe ngumuntu kuwe. Ngiyamthandza lo verse 28 ngoba uveta lelinye side langenhla side lebantu naku lokutakwendwa abantu 28 uveta side la nkulunkulu uthi kodwa nasengivusiwe kulabafile leli selside la nkulunkulu naku lokutakwendwa ngumuntu naku lokutakwendwa nkulunkulu. Songe sikhathi mawulibona lisayidi lelendiwa bantfu ubokwati kuthi likhona lisayidi lelitawuvela lelendiwa nkulunkulu enkulunkulu ngeke athathe lekumele kwendiwe nguye akunike kubantfu. Uyawuhlala nkulunkulu agatsile ingcenye lethite empilweni yakho latiko kuthi this is his assignment langeke I hand over to any person ngoba akekho lomunye langamethemba ngempilo yakho other than himself. La ngifuna nje unake kuthi Jesu angakayi ekufeni waya ade kuthi nkulunkulu utamvusa phila unelwati lwekuthi yini leyendiwa nguNkulunkulu yini lengendiwa nguNkulunkulu uthi nkulunkulu utangivusa uyaluva lolwimlolo lolwimi lwasezulwini ngoba phela utawukhumbula Jesu nangesikhathi kuthiwa Lazaro ufile uthi Jesu Lazaro sihlobo sethu sewulele kodwa ngitakuya ngiye umvusa. Uyathi bona tindo lengathi dingulu lakithi lizulu libuka kuthi kwetinshwanyana. Uthi nkulunkulu hayi uthi Jesu ngitawulala bese babe sewuyangivusa. Uyavusana nkulunkulu. Sibinzi sekuvuka bese sekuthenini emalanga taba mathathu. Alapha emathunjini ebumnyama bemhlaba ekufeni uthi Jesu hayi ngidaba la emalanga lamathathu kwathi inhlitiyo yaNkulunkulu ngempilo yakho kutakukhulula eluvalweni kukukhulule ngisho noma ngawuhamba esigodzini selithundile kufa utawukhululeka ngoba uyati ukuthi I'm just passing through. Kungakho ke sithole amagama ekuqiniswa ngumpostoli Paula uthi yini lengangehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu. Mangabe kuhlupheka kungifake thuneni ngiyati ukuthi kwesikhashana. Mangabe kunebulukhuni ngiyati ukuthi besikhashana. mangabe kunekuhlubula ngiyati ukuthi kwesikhashana, mangabe kunendlala ngiyati lithuna lesikhashana, mangabe ngiyadingelwa ngiyadzelwa ngiyati ukuthi ngisethuneni lokhu kutakwendeka nje emalangana, bese uNkulunkulu uyangivusa angivuse sengine ngkhatimulo leyendlula lokhu lebengkhatimula ngakokuqala. Ubokwati ke kuthi ngaso sonke isikhathi mawushaywa inhlupheko phasi tikhiya tekuthi uphindze uvuke uphakame adikho esandleni setitha takho, solo tikhiya tekuthi uvuke tisesandleni sa Jesu. Tikhiya mangabe ushaywa indlala ikushaya phasi, ubokwati kuthi tikhiya adikho kubantu labathanda ukubona ulambile, tikhiya tisesandleni saNkulunkulu, yena lobala emalanga akho ekuthi sotakusukumisa. Nge ngibone naba bemdlalo lo khanza kuthi Rafaela masawile lo lomunye bese uyacala uyabala uthi 1 2 3, angimathi lo 3 noma wacala kulamalanga aJesu yini ekuthi utawuba semathunjeni emhlaba 3 days abala athi 1 2. Yena lo Rafaela usuka afuna kubona ukuthi usavuka uyachubeka noma sewuyawucetha umdlalo. Nkulunkulu sonke isikhathi makabala usuka ngabalele ukuthi utawucetha umdlalo, makakupha lilanga akupha li-hour usuke abala Nkulunkulu ukuthi masinyane so utawuvuka, you are about to rise up. Nkulunkulu akakunyakatise uvuke labe sewuva ukuthi uphasi khona emandla Nkulunkulu, akuvusa kumise aphinza kuhambise nalabe ungasahambi khona, udle nalabe ungasadli khona, uphile nalabe ungasaphili khona. Enjoy the life from above. God bless you.